Dabaye ikaze mwese bakunze ikiganiro kanguka izina ryanje ni Chris Ndikumana uno munsi turi ku munsi wa gatatu nashaka gusubira kuremesha abari kwanyumviriza kino gitondo subira kubumvisha akamaro ko kuvugana kugira imigenderanire nandiho buri gitondo imbere yo kuva mu rugo ikintu kimwe mu bintu binezera muri kanguka ni bye numvise abantu bari kwarashinga naye yuko bamaze gutahura ko badashobora kuva mu rugo batavuganye nandiho igihe cyose basohoka barazi ko bavuganye nandiho bararondera umwanya nandiho no kuvuga yuko yuvyuse mu gitondo hari vyinshi ushaka gukora cyane cyane muri iyi myaka yacu usanga wiruka ku kazi hariho gucererwa kuri bus kuri train cyangwa umuduga ukavyuka kare no gufisa umuduga kugira nuhure na ambuteyaje imiduga myinshi mu ibarabara ariko muri iyo bintu byose byo kwiruka byo gutegura gahunda y'umunsi umuntu yakangutse ntashobora kwibagira gutegura umwanya wiwe n'Imana yamuremye mbega urafise umwanya n'Imana ya kuremye canke witayeho akazi gusumba ibindi witayeho umuryango wawe gusumba ibindi ndiho akwiye kuba nimero ya mbere mu buzima bwawe biratangaje umuntu yakijijwe avuga ko yakangutse ugasanga mu gitondo avyutse mu bintu byose bifite priorité canke yahaye agaciro usanga hari umuryango wiwe hari akazi kiwe hari amagara yiwe hari gufungura ariko na mwanya na mukeya afise n'Imana yamuhaye ibyo bintu byose ndiho niwe yaguhaye ku buzima niwe yaguhaye izo nkomezi niwe yagushoje kuvyuka mu gitondo niwe yaguhaye umukate n'icyayi ushobora gufata muri kiro gitondo ibyo byose niwe yabiguhaye niwe yakurinze ijoro ryose atumye uvyuka uri muzima nta kuntu wo vyuka ugatangara kuha agaciro ibindi ukitaho ibindi ukibagira uwagushoboje kuba ico uri uwo munsi buri munsi ukwiye gutahura yuko ari umugisha ndiho aguhaye bitaravye ingorano wavyukanye ushobora kuvyuka ufise ibibazo barayironze inkuru mbi mu ijoro ariko ndiho aguma ari ndiho igihe cyose uvyuse rero mu gitondo ukwiye kwanza kumuha agaciro busomye muri zaburi 59:16 maverse amwe 17 psalm 59:16 havuga ngo zoririmba canke zovuga ubushobozi bwawe ngo mu gitondo nzovuga ineza yawe simva kumva ngo kuva mu gitondo dero matin kuva mu gitondo nzovuga ineza yawe aha turumva vyukuri ko Dawudi yari yatahuye ko buri gitondo akwiye kwanza kuvuga guselebra je celebrerai ta bonté kuvuga ubwiza bw'Imana urukundo rw'Imana umuntu yakangutse avyuze mu gitondo abanza kuvuga ineza y'Imana bigaca mu kanwa kawe hari mpwembu zihunga iyo ukuravuga ineza y'Imana mu gitondo ngo kubera ngo kuri jewe nguri kihome kirekire hote retraite gihome kirekire nuvuga yuko kimuzigama ngubuhungiro ku munsi w'amagogwa canke umunsi w'ibibazo hariho igihome ndiho acika igihome retraite canke mur nikintu kikuzibira nduvuga ko ndiho niwa kuzibira niwa kuzigama imyami yose ibitero byose by'umwansi nico gituma ukwiye kwanza kuvuga ineza yiwe ni byiza ko dutahura yuko udakwiye kurindira ngo ubone ko ibibazo byawe bironse inyishu canke igisubizo rukine kurindira ngo urare ko vyaciyemo gusa kwiye gutahura yuko ivyo ufise byose icuri cyose ni kubera ikiganza candiho hari impwemu canke imiyaga mibi le mauvais esprit zishaka kukwica zishaka kukuraho zishaka kwicira mu vyaha zishaka gusubiza mu nzira mbi rero ahuri hose nimba uri muzima ukwiye gushima ko ari ndiho akuzigana nimba ugenda ku kazi ugataha ukaronka ico ufungura si ukuvuga yuko satani atashatse kukubuza gufungura atashatse kukubuza kubaho atashatse kukwica atashatse kukonona atashatse kukonona umuryango wawe arabishaka ariko hari igihome kimuzibira hari ikiganza kimuzibira hamwe satani yoronka akaryo ko kwinjira muzima bwawe agakora ivyo ashaka uno munsi ngira nti wowe ukiriho ariko ibintu byose ubayemwo ivyo ufise nubwo uvyitogera ariko umenye ko ari ndiho yatumye ushobora kubironka ico ufise cyose umenye ko ari ndiho yakiguhaye cyo gituma mu gitondo ukwiye kubanza kuvuga ineza yiwe bitaravye ivyo ubuze abantu bakunda kuvuga ngo je novuga iki katana kime fise uragifise kuko urafise ubuzima urafise umwuka muri wewe uvuga yuko hari ikiganza cyandiho kuri wewe rushaka kubwira Imana ko wabuze ico yishimira kwe gutangura mu gitondo ukavuga ineza yiwe imbere gutangura umunsi utugeze mu gice cya kabiri no kuvuga mwanya w'inyigisho turakomeza igitabo cya Samuel turi mu gice cya 3 Samuel wa mbere igice cya 3 1 Samuel chapitre 30 twako turabona rero ngene Dawudi yagiye ku rugamba n'ingabo ziwe bahura n'umunyegiputa mu nzira amazi y'iminsi 3 n'amajoro 3 adafungura ingabo ziwe zimuzanira Dawudi bari gushaka kubaza ati umunyegiputa n'acha tumarira twe dufite ikibazo n'abamareki bakushaka kuvuga ati ntacha maze arushaka gucaho mwica cyangwa bakamuheba bakiyukomereza ariko bari barahishuriwe yuko iyi mu rugamba ikintu cyose kiri mu nzira kishora kukubera inyishu cyangwa igisubizo mwibuke yuko Dawudi imbere yo kugenda mu rugamba yabanje gusenga Imana yarabajije Imana ngo ngende mbega nzoshika Imana yamubwiye ati genda kandi uzobabohoza hanyuma kubera rero bari mu rugamba w'Imana babonye umuntu ari ngaho baravuga ati sigihamana ntazari baho muri Israel ntibiyemera ikintu citwa azar cyangwa chance bavuga yuko ikintu cyose kiyari kubera igituma ni vyiza rero kutahura yuko wewe wasenze mu gitondo ndiko mbira abantu bategura umunsi kuko biragoye kubwira umuntu atategura umunsi ariko utegura umunsi mu gitondo ugasenga iminsi yose imbere yo gusohoka hanyuma ukagenda wasenze uravuga uti ndizera ko mana ibiza kuba vyose biri mu mugambi wawe n'ikintu ubona ko atacyo kumbure cyo kumarira imana yinzi kireka kikaba mu nzira yawe kumbure hari ikintu ngaho hari umugisha wawe ngaho rero gihe bagena mu rugamba bari bazi kuba ariko ni imana babona umunyegiputa bari gushaka kwibaza ati umunyegiputa n'acamaze dukeneye abamareki apana abanyegiputa ariko baramuzanaye Dawudi kwa razibanga aravuga ati kugira abamunzanire hari gituma aravuga ati uyu muntu umugaburire asura nk'inkomezi baramugaburira arasubira aronka inkomezi aramubaza Dawudi ati urinde ivyo tubibona ku murongo wa 13 aravuga ati gende mu nyegiputa ariko nkorera umwamareki umamaresite ari umwamareki mukiri bavuze umwamareki nuvuga yuko akorera umuntu wo mubansi biwe ba Dawudi awe Dawudi nyeko ararondera numukozi wawo nari mu gwoko bwabo ariko akorana nabo Dawudi arataura ati bino bigara gaza ku Imana duhaye inyishu cyangwa igisubizo hari gihe Imana guhi inyishu cyangwa igisubizo cy'ikibazo cyawe wewe ntubimenye kuko ufite ivyurondera wibaza ngo inzira y'Imana niriya ariko asanga ari ikintu cyabaye hafi yawe wewe kaba cyakurenganya Dawudi rero yabitahuye baraganira n'uwo mugabo acarabereka neza neza aho umwansi ari niyo rero Dawudi yaciye agenda iyo nkuru yayihawe n'uwo mugabo umunyegiputa kandi byaciye kumugira neza hari hari inyishu iyo kuragira neza hamariho inyungu ngene Isaka yaronse umugore wiwe ariwe Rebeka abazi iyo nkuru ngene vyagenze Abraham yatumye umukozi wiwe hanyuma arasenga yabakoga benshi yaravuga ati uweza kuma amazi yo kunywa akansaba no guha indogo bazanje niwe zo umugore wa Isaka Rebeka abikora uko nyene nuvuye yuko yaronse umugabo wiwe Isaka biciye mu kugira neza Paulo girashoge na mu Bagalatia kuvuga ubutumwa nkuko tubisoma mu Bagalatia cyo ca 4 murongo 13 Galati 4 verse 13 umuso wa mbere yagenda kuvuga ubutumwa ngo bamwakire nk'umumarayika kandi yaragwaye nduvuga yuko yaragwaye baramwakira bamwakira neza nk'umumarayika kandi aca atanga kuvuga ubutumwa niko ishengero ryaho ryavutse uburoro ni bwinshi cyane muri Bibiliya aho tubona yuko mu gukora neza kenshi Imana iraguhezagira biciye mu kugira neza nyene nico gituma rero umuntu yizera akwiye kwa mukore neza iminsi yose kuko muri iyo neza nyene uri kurakora niho Imana izocisha imigisha yayo ivyo ni ibintu rero maze kubona mu myaka myinshi ngana n'Imana iyo kurakora neza mu gukora neza nyene niho Imana izocisha kugira guhezagire hari abantu baguma basaba imigisha Imana ataneza bakora siko mavyumvise ndabisubiremo hari abantu basaba imigisha Imana batigira bakora neza babanye nabi nabantu atamuntu umwe wafasha atamuntu umwe agira neza ugasanga Imana yashaka guhezagira ariko yabuze ayicisha imigisha yayo kuko ataneza ugira ukora uyu mugabo rero bamuhaye gufungura aronka amazi aronka inkomezi arasubira kuronka inguvu bacaramubaza ashobora kubishura aragira ubwoba ko bamwica Dawudi aramwemeza ko atazomwica arabona ati nubundi bashaka kunyica ariko babanyishe niko yaciye abaha inkuru bari bakeneye ni kuvuga kumenya aho abansi babo bari inkuru rero yo muri gice cya 3 nzoheza ku munsi wejo abashasha mu isome kandi yose hanyuma ejo muzowe mwasomye igice cya mbere n'igice cya kabiri nashaka by'ukuri ko muza murasoma imbere kuko iyo maze kubisoma niho bica vyoroha amaze kumenya inkuru nuvuga yuko yaciye agenda gutera azi neza aho abansi bo bari ngene byagenze mu 16 batubwira ko uwo munyegiputa niwe yagiye imbere yabo abayobora abereka aho baca kuko ba Dawudi ntabe bahazi ibyaciye bikurikira rero nivyo nzoca mvuga ejo mu kanguka yejo ndiyo bahezagire amahoro yandiho abane namwe